Striking every day, trying to fix the things out. When somebody asks me, Sazuna ingane, the answer is no. Cause angiyazi, until ngisukele umuntu engitshela lolu daba. Upilo yomuntu othandana nayo wakhule ngaqala ngazibuza nami, hayi ukuthini ngiyadabuza. Phela mina nginayo ingane, noma umama wengane, ngoba nosimanga le nto yakho ayindakelwa. Athi wakhule nomsola kodwa sekukudala, ngicinge kuwo wonke amashalo omqondo wami. Awukodwa kanjani, ngiphuma nogugu ngiyakhumbula. Kodwa manje sekukudala ngike ngambona last day. Kodwa kasho ngolutho ngengane nokhulelo kakhe. Iqiniso ukuthi sisu wasikhipha. Yes, she done abortion without telling me. Awukodwa umuntu osifazane uzuyibulala ingane yami. Kodwa yini umuntu osifazane?
Izwi legazi liyakhuluma.
Cishe 5 months pho amasho ngani ingane yami uzumbulala umfana wami unespin yini noma ubona ukuthi ingane yami ngeke ngiyondle yini ubona ukuthi mhlawumbe ngizobaleka. Let me tell you, for igazi lami ngeke ngabaleka. Wamenze njani mhlawumbe umbulala umfana wami? Waphuza ublomuti naso petrol noma diesel, okanye waye emaclinic ka-200 truck, or else you slide your hand inside and take him out. Izwi legazi liyakhuluma. Awukodwa ngomfana wami, muntu wesifazane uyinja, futhi ngidlala ngenja. Ungudoda, don't hate you, but what you did, I hate it. Wishing that in hell you may rot, and to you my son, daddy miss you. Your mommy ended your life before you see the sunrise. Suka namhlanje igama lakho nguthando lami, zithulele kumele. Hoping that they will stay secret forever. There is nothing that can stay secret forever. Cause if you had a secret, I will see where to Jehovah we are. Yes, it's telling Angelo so I'm an eye. Yes, to prove that acting good to Wednesday research. See, now we know about the secret societies, Illuminati, Freemason, and Satanist. Babek Fitil, but today we know about it. Kunabanda babula la banduk dinek velil. Pass with all those hands you on the future. Mangaba wenza ngakahle ubomo nango khayile mfaka ubulala uAbel. Kodwa igazi likaAbel lakhala ngishehlane. Bathi ingalo yomthetho inde kulo mhlaba. Nesoka Jehova libona nasekujuleni kwenhliziyo. Basayikho impunga yehlathi neqili lasikhotha emhlana likho. So asenze izinto sikulungele ukubhekana ingqinamba. Njengama-politician edla imali egcine ebanjiwe njengo.
Izwi legazi liyakhuluma.